Niger, my book was in the Ukochu, Anglican, and Diocese or Camp, poor Most Reverend Alexander Ibezim, who go. No game makers, Miss Yabroka, no ogen, the Mmadu, Gagey, when I buy his no tunzo, eat on Mmadu, Ewapo Obodo, mob is near Mmadu, Nsinanri, mob Nikongo, Katama, Oge, Mmadu Gagey, Wecho Udo, Nyana Choko, Most Reverend Ibezim, Boyaka Kutaranka, Na Ozia, Banyan Makers, Miss Ya, Noka. Amaka chibuzo koye, bonye gaye wotaranyi, akoka anuju.
Shop Ibezim, sirina otutu mmadu, bundina wata hie, ihe oga abu. Sinu ufodu netinya kanaji hedi chiche, ufodu ne mempu, ebu ufodu na aru, aruruana, ebe oga ane merube, omumu nke Jesus Christ. Masi ebu ufodu na ejeni me ezinu no ha, na ebute obatu hie. Archbishop Ibezim graniru masi, noge Christmas. Bo oge ane merube, omumu nke Jesus Christ. Oge jeje uka, ikwewe nkwa niru chineke. Oge jenwe obi uto na anwuri, wenyere mmadu ibe gi. Oge ejenyere ndu wana tunonu aka. Ma nyekwe ihu na anya, wenyegara otutu mmadu. Masikwa na eji oge ahu, anabata Christ na mkurobi di chiche. Ma nwe ihu na anya nke Christ. Ogara niru magwa ndi neso uzo Christ ka hawero ga. Ma gosi ihu nanya na etiti mmadu ibe ha na nwa gba gburugburu. Archbishop Ibezim toro aka na chi state a bu professor Chukwu Masoludo no soto ya bu doctor Onyeka Chukwu Ibezim ma gwazia ha ka ha jisike we na ejere ndi Anambra ozi ihu na ha na ewete ochichi government ha na onuzo mmadu nile ogwara ndi ochichi na Nigeria n'ogu ugbu a ka ha nwe obi mkpatuta we nyere ndi aronye ha na ochichi ma na obi na adi ndi ha na chi mma site na Anglican Village nke di n'Oka abum amaka chibuzo okoyi maka akoko wa ebi.